to deal with it.
Thank you so much, my daughter. In most of the time, into ayenza ukuthi inqondo yomuntu ingaguquki ukuthi usihlanganisa nobani ophila nobani. Nithini, how do you spend your time with those people? Abantu ophila nabo, my daughter, bane major influence of your life. Akungithathi isikhathi eside soku understand the type of people ophila nabo. Ngibona nje your behavior. Bese ngitshela ukuthi uphila nobani. Ngoba umuntu ufana nala ebheke khona. Ingqondo yomuntu iyacapture iflashlight. Into ibonile iyabuyela back iyohlala. So for you ukuze ube free ukuthi uziqhelalise ne-environment that destroys you. And two, abantu ophila nabo. Yazi ukuthi uhlobo labantu ophila nabo banayiphi influence. Banayiphi i-influence. Because umuntu ufana nabantu ababheke la nabantu akahlala nabo.
Lately, khona into engiyibonayo kwimpilo yami. You used to say one word to me, like, uma ufuna ngireceive something, you used to say, go and receive it by tomorrow or into izobe siyenzakalile. But manje sekuqale nje kuthatha isikhathi eside. What is hindering me from ukuthi
ngingathi? I send you to school, my daughter, and you disobey God. And I'm very angry on that.
What can I do, Father, to fix it?
Repent. Repent. Amen.
Thank you, Father.
Yeah. Yeah, repent. UNkulunkulu uzokwenzela umusa. You know, awukwazi my daughter to spend isikhathi eside noNkulunkulu. And bese kufika isikhathi sokuthi God give you an opportunity to go to school, a university, and then you tend to forget ukuthi ufike kanjani. And uphile lempilo ethandwa uwe. Blinking of an eye, ukulahlekelwa izinto zikaNkulunkulu. Kodwa ukubuyisa, it's a hell of a job. Ukubuyisa izinto zikaNkulunkulu. But you are free.
Thank
I know
you,
God uzokwenzela umusa. Ungabuyeli la ulimale khona.
Yebo, ngabona.